hadal
oo hadal oo hadal
oo hadal oo ku hadal
bishii oo dhan
$7
oo kaliya
ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.